yasumi yange mpya CAMON 16 ndiguze mu TECNO bagizimba bulungi ina edges nunji ni kamera yayo eri very fine je sinzo kujagalako eina storage eri nene ndiguze ne bampa ne kirabo ensawo yino ndi musanyufu nyo kubanga ina jikozesa bulungi eranga bulijjo kyenjagala.